Guys, hey, ngifuna ukwazi nje ukuthi does the pressure increase or decrease lapha kuvukazi? Because into eyenzakalayo njengamanje kwi zingane zesithembu is beyond us, guys. Kwi-Up Next, if awunawo Instagram, ngiyacela uhambe uyobheka u-Up Next wezingane zesithembu. As ngesibonile from the last episode of izingane zesithembu, uMpumelelo uye wachazela ubaba wakhe-ke laphana uMusamseleko ukuthi ngiyathanda baba ukuthi ngiyokwenza ubulungiswa kephi kwaphakathwayo kwaMnguni kwaNompumelelo ku-first girlfriend yami endayenza ntoni endayibreaker i-virginity yayo so that I can continue ngishade ngazi ukuthi angizulandelwa izinyembezi zabanye abantu. So uNompumelelo-ke ungena kanjalo you guys, but kwi-Up Next sekuveziwe-ke laphayana-ke ukuthi nabo uncle-ke they've been sent to kwaphakathayo kwaMnguni kaNompumelelo and nje benza i-procedure uyaku-understand yokulobola. But now into exakayo ukuthi uMpumelelo siyambona kwi-diary session uthi sizocela isihlobo esihle. So abantu abaningi laphayana-ke under the comment section especially abalandeli bakaviewers are really 100% confused ukuthi what do you mean mothi uzocela isihlobo esihle, because phela wena from what we know number one sazi ukuthi wena noNompumelelo anisajoli, furthermore uNompumelelo unengane ena 3 months, so uzosicela kanjani isihlobo esihle ekubeni wena wathi ubaby mama ngeke uze umthande. However laphayana-ke kwizingane zesithembu banayo ukumixa into engahlangani. For example, the last time laphayana-ke kumpilo kwi-Up Next benza ingathi ujola namantombazana, kanti uzochaza kahle ukuthi no, angijoli namantombazana, it's just that anginaso isikhathi sabafana. And another time baye benza sengathi ngiyakhumbula ngalesi sikhathi ubaba uMusamseleko ekhuluma noMpilo emtshela ukuthi I will never lower my standard for you, something along those lines. Kwenzeka ingathi usho because uMpilo ukhulume ngani, ukhulume ngokushintsha kwesibongo, kanti no, wayemyala nje ukuthi ungazali uzigcine. Ngiyathanda ukuthi usazigcinile, you are 23 years old and usazigcinile awunangane. So I'm really happy that ingane awunayo, so therefore I will never lower i-standard sami as ubaba for wena ukuthi ngizo-accommodate-a wena ney'ngane zakho just because wena uhlulekile ukuziphatha kahle. So maybe the time ethi ku-diary session uMpumelelo laphayana, the time ethi sizocela isihlobo esihle mhlampe ebesho ku-virgin, leli eliyi-virgin elingenangane, nothi kuNompumelelo. But kuNompumelelo bebezokwenze njani? Bebezo just ukuhlawula or bezogeza umuzi ukuthi bona-ke bafika bambreaker i-virgin. So yeah guys, these are the news of the hour. Abantu bathukutheli laphayana-ke under the comment section, but we just have to wait until Sunday sibone ukuthi ngempela ngempela which is which. Your thoughts, ngiyacela zingejane down on the comments, ningilayikhele and ngizonibona on the next one. Bye.